Kwizina rya data rya mwana rya mutima mweranda amen bene wacu dusangi kwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mwizina rya Yesu Kristu nitugire Kristu turacyabandanya gusabikanyije mu gihimana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa kigabane cya 23 kuva ku karongo ka 12 kugeza ku ka 22 ariko turaja no ku karongo ka 11 ijambo ry'umutwe riravuga ngo abayuda bashinga ingingo yo kwica Pawulo igasamburwa na mwishwa we. Bwarakeye abayuda bamwe bararahira bararengwa ko atacyo bagisubira kujya canke kunywa batishe Pawulo. Abagira iyo nama bari abagabo barenga 40 niho bagenda bakabikoza abahereza nk'uko bakuru n'abakurambere bati twarahiye turarengwa ko ataco tugisubira gukoza ku munwa tutishe Pawulo. None rero mwebwe hamwe n'abari mu nama nkuru y'igihugu murasabe umukuru w'umugwi w'abasirikare ko yo muba manukanira umubwire muti dushaka gutohoza neza ibyiwe natwe turiteguye tumwice atarashika. Mwishwa wa Pawulo arabyumva aratebuka yinjira aho Pawulo abohewe arabimubwira maze Pawulo yakura umwe mu bakuru b'imigwi y'abasirikare ijana amubwira ati shira uwo musore umukuru w'umugwi w'abasirikare ari n'ijambo amubwira niko kumujana abwira nyamukuru w'umugwi w'abasirikare ati Pawulo wa wundi aboshwe yanyakuye ansaba ngo ndakuzanire uwo musore ari n'ijambo akubwira. Nyamukuru w'umugwi w'abasirikare amufata ukuboko bigirayo amubaza ati ugomba kumbwira iki. Uri wundi ati abayuda bumvikanye kugusaba ngo ejo uzobamanukanire Pawulo mu nama nkuru y'igihugu kugira ngo batohoze neza ibyiwe ntuzobemerere abarenga 40 muri bo bashaka kumutega umutego barahiye bararengwa ko ataco bagisubira kujya canke kunywa batamwishe. N'ubu bariko baritegura icyo barindiriye ni uko wemera kumubaha. Uwo mukuru w'umugwi w'abasirikare arungika nyamusore amwihanikiriza ati niyagire n'umwe ubwira ko wambwiye ibyo bintu. Bene wacu muri Yesu Kristu iri ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana. Aleluya amen. Alleluia, 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 amen, amen. Bana b'Imana rero turacyabandanya kuzirikana ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa cyane cyane tuzirikana ingene intumwa za Yesu zagiye ziratotezwa n'ingene bagiye bazica rubi. Audio y'ubushize cyane video twahagaritse tugeze ku karongo ka 10 ariko reka duhere kuri aka karongo ka 11 haravuga ngo niho rero umukama yaza mu ijoro akamwiyereka akamubwira ati humura uko washingiye intahe Yeruzalemu niko bibereye kandi ko uyishingira ni Roma. Aha rero ni gihe Paulo yari aboshwe ariko aratotezwa bamubohe mu ibohero rikuru twari twagejeje ku icumi ariko aka karongo ka cumi na rimwe niko nipfuje ko dusigukirwa mugabo na cumi reka twavuge ko wa mukuru w'umugwi w'abasirikare abonye bibaye nabi atinya ko bohava bagwa kuri Paulo ngo bamwegagure abwira umugwi w'abasirikare kumanukana kumanuka ngo bamukure hagati yabo bamujane mu kirimba cintamenwa. Aha rero kubera ko abasadukayo n'abafarizayo bari bacanyemo kabiri, abafarizayo bari bamaze abatarigi bake bari bamaze kuja ku ruhande rwa Paulo, ariko abasadukayo bumva ko Paulo ari uwo gupfa atawukimurengera. Noneho biba bibi uwo mukuru w'abasirikare abonye ko bahava bamwimuswangangura bakamwica, niko kuvuga ati bamujyane mu kirimba cy'intamenwa baba ariyo bamupfungira kugira abantu ntibamwice. Baramujyana rero niho tubonera ijambo aka karongo ka cumi na rimwe numva ntokwirengagiza havuga ukuntu mu ijoro Imana yabonekeye Paulo ikamubwira iti Paulo waranyemanze uri i Yeruzalemu ntutinye no kunyemanga no kunshingira intahe ngahe Roma. Rero i Yeruzalemu twagiye tubibonaho Paulo hose yagiye raca, rero Imana iramubonekera. Niyo mpamvu bana b'Imana shaka kuvuga ku kintu cyo kubonekerwa canke kurota canke kwerekwa ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu babigwanya, hari abantu bafise izo ngabirano Imana yabahaye akerekwa akarota ibintu bikaba, si byose biba ariko iby'Imana iba yaje ku muntu azinanye n'Imana azi neza ko Imana yabimugendeye. Rero Paulo ngani ari gukekeranya ko atari Imana yamubwiye, yaramenye ati Imana yangendeye. Imana iramubwira mu ndoto ajyanye ati ntutinye warashingi intahe waragize iki n'ubu ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu abantu bakorera Imana by'ukuri Imana yahagurukije, Imana yasize amavuta, Imana izi neza naho bacura bufuni na buhoro naho boba kubita ku munwa nka kumwe wa mutegetsi yavuga ngo nibakubite ku munwa wa Paulo ari umuhereza mpuka ntibyokunda. Umuntu arabandanya akavuga kubera ibi bihe turimo Imana bagiye abantu bitwokora abantu bazi neza ko babirimo nyene babisigiwe amavuta biyemera neza ko bazi neza ko n'abisi tubazi ko ari abapatiri ari abapasitori cyangwa ari abashehe, ugasanga harimo abantu muri bo bafise ubwibone bumva ko umuntu muto muto atogenderwa n'Imana. Ubushize nababwiye ukuntu umuntu yamezagiye akagira ikimugabo nyuma yumvise ko niko ndavuga ibyiza yeza nkorere ngemiye yeza ngendera Bikira Mariya ngendera, mbona arahinduye isura, mbona atangwe kumbwira Bikira Mariya wamubonye yambaye n'ibintu byinshi. Rero Pawulo Imana yamugendera kuko nawe Imana yo kugendera. Hariho abantu wumva kubwira ati njewe Imana mu ijoro narose cyane nari nicaye ntekereje ndabona ibintu bije mu maso yanjye byantangaje. Kubera iki? Kubera Imana yamugendeye, Imana yabimweretse. Akenshi na kenshi rero Imana iratwiyereka mu nzozi. Harya abantu iyo tujyamye tuba duhinduye situasiyo twarimo tukiri mu mubiri utwereka aho dutambuka n'aho duhonyora n'aho tubwira iki n'ibyo turya, ariko iyo tujyamye tuba dusigaje iki? Imana yonyine niyo iba irikira kontorora ubuzima bwacu, kandi natwe dukwiye kwiyumvira. asinzira kandi asinzira agatangura karota hari abarota ibintu bibi bariko baranigwa bariko bari mu ngorane bagize ibiki n'ibiki n'abandi baca batangura kurota bibonera abamarayika canke baganira na Yesu canke baganira n'abijuru. Haleluya, amen. Ndakwipfuriza kuganira n'abijuru rero nduzo pinge umuntu ari karavuga ko yiganirira n'Imana yiganirira na Bikira Maria n'abamarayika kubera hari gihazoba muri mukuri kandi nkuko hari nababesha bakabesha Imana bakabeshira Yesu canke Bikira Maria kugira gusa bafise ibindi bintu bagamije ariko abenabo nakazi kabo niyo abari karabivuga yibeshera biramuraba mugabo wewe rabi byawe kandi nuwo muntu nuvuge ngo numusanzi ni iki itonde kuko ijambo ry'Imana riratubuza kuhitana abasanzi. Aha rero kuri 11 turaziguye reka rero tugende tubandanye ingene bashatse kwica Pawulo 12 hari amajambo ntaza gutebako ubisomye uca nawe ubyisigurira cyangwa ukumbura bisigukiwe havuga ngo bwarakeye abayuda bamwe bararahira bararengwa ko atacyo bagisubira kujya cyane kunywa batishe Pawulo abayuda bamwe bararahira bararengwa ko batishe Pawulo batongera kujya batongera kunywa ibaze umuntu ari karahigira kwica umuntu sigitoke kiwe yaciye sigitenge kiwe cyane ipataro yatwaye mugana ari karahigira kwica umuntu ariko arivugira yuko akunda Yesu ko yabonye Yesu ko yahora agirira nabo abakristo none yabivuyemo bariko baragira iki bariko barashaka kwica Pawulo kuko yataye ubugome bwabo akitandukanya nabo akemera kuza mu murongo wa Yesu Kristo. Igihe cyose rero abantu benshi bariko barikura mu byaha bakava mu byaha bakiyizira mu ruhande rwa Yesu Kristo barakunda guhura n'ingorane zo gutotezwa ukumva bagenzi bawe bariko baraguhanura ko wataye umurongo ko wahemutse ariko bana b'Imana ni byiza ko uva mu byaha ukigira kwa Yesu Kristo niho tuzoramba niho honyene haramahoro. Haleluya, amen. Abayuda rero bararahira bararengwa ngo mpaka bamwishe 13 abagira iyo nama bari abagabo barenga 40 abagabo 40 bariko baragumura abandi inama yashushe mpaka tumwice kandi bamwishe bakumva bararuhutse he Imana yo mwijuru zitabara ariko nabonye bene uwo mugumuko bene bagiye abari imbere bariko baragumura abandi barashobora kwica uwo muntu ariko nabo abenshi nta n'umwaka bamara canke nta n'iminsi bamara nama ndabibabwira narabonye iwacu ingene abantu bagumutse bakica abantu hanyuma bukeye abasoda bagaca baza bakaturunda hamwe abantu barenga 100 bakabicira hamwe mugabo jewe na mama Imana iratugirira neza iradukura muri ako kabi iradukura mu kandi twagira tugwaho hantu Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane uze wame wirinda cyane nyimba warumvise wumva ijambo ry'Imana cyane wumvise bimvutse igihe cyose uzobona abantu bariko barapanga kugira ikibi uritandukanya nabo kuko nta gihe na kimwe ikibi kigera gitsinda ngo kiganze. Oya, aha turabandanya niho bagenda bakabikoza abahereza nk'uko abakuru n'abakurambere bati twarahiye turarengwa ko atacyo tugisubira gukoza ku munwa tutishe Pawulo 15 none rero mwebwe hamwe n'abari mu nama nkuru y'igihugu murasabe umukuru w'umugwa w'abasirikare ko yomubamanukanira mumubwire muti dushaka gutohoza neza ibyiwe ubujyajya gusa ngo bashaka gutohoza ibya Pawulo kugira bamubahe baronkenye bamwica mu nzira natwe turitegura tumwice atarashika iyo mipango yose n'abahereza muka n'abakuru babategetsi bo murenganwe bariko barapanga panga baje inama bapfunda pfundika utuntu two kumuhemukira 16 mwishwa wa Paulo arabyumva aratebuka yinjira aho Paulo abohewe arabimubwira maze Paulo yakura umwe mu bakuru b'imigwi y'abasirikare ijana amubwira ati shira uwo musore umukuru w'umugwi w'abasirikare ari n'ijambo amubwira niko kumujyana abwira nyamukuru w'umugwi w'abasirikare ati Paulo wa wundi aboshwe yanyakuye ansaba ngo ndakuzanire uwo musore ari n'ijambo akubwira Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane igihe abantu barapanga panga ubuntu bw'ubufyefye bwo gukorera ikintu umuntu mugabe Imana ikazana umumarayika igakoresha umuntu nk'umumarayika wo kugira umuntu Imana igutabare cyangwa utabanga 19 nyamukuru w'umugwi w'abasirikare amufata ukuboko bigirayo amubaza ati ugomba uzoba manukanire Paulo mu nama nkuru y'igihugu kugira ngo batohoze neza ibyiwe kubera ariyo mipango bari babeshe yuko bagomba gutohoza ibyiwe naho bashaka bamwicire mu nzira 21 ntuzobemere abarenga 40 muri bo bashaka kumutega umutego barahiye bararengwa ko ataco bagisubira kujya canke kunywa batamwishe ubwo uwo ni wa musore mwishwawe ariko arabwira umutegetsi mukuru Paulo yari yabonye ko uwo muntu wewe amufitiye ikigongwe na cane cane abafarizayo ko bo bari harimo abari ku ruhande rwa Paulo nubu bariko baritegura ico barindiriye ni uko wemera kumubaha 22 ariko karongo ka nyuma karavuga ngo uwo mukuru w'umugwi w'abasirikare arungikanya musore amwihanikiriza ati ntiyagire numwe ubwira ko wabwiye ibyo bintu aleluya amen bana b'Imana rero jewe aha hantu nahi wanje ndahanezererewe cyane urabe nawe nyine ko hatoba hari mahi wawe aha rero ngiye kubabwira imwe mu ntahe zanje kandi nari ndazi hari habayizi jewe ndi mu nkambi abantu bapanze kunyica buriya tuze twiga kugirira neza uwariwe wese kuko ukora ikintu ukagisanga imbere wakora n'ikintu ukagisanga imbere abantu bapanze kunyica mu nkambi bapanga kutwica turi imihana itatu harimo abasore harimo abagabo bafise abana inama barayipanga ko ndibwicwe n'abandi bantu turi imiryango itatu mugabo umusore umwe araraba aravuga ati kweri ubuzima bwa zipora akaramuka apfuye Imana izobumbaza ujya mubyeyi kwatakabikiwe kubera ko nari naragiriye neza abana bava hamwe uwo musore sinari ndamuzi usibye ko nari ndamuzi aho twaba jewe nari mfise umwana umwe mugabo umwana wa kabiri yari yarapfuye rero nigera gutora abana baciriwe ko za Brussels babita muri ba makanaki kubera ibintu bya makanaki byari byeze cyane mu nkambi hanyuma nyabana ndabasanga aho inzara yabiciye ntibari bapfuye ariko basonje cyane bakaza no mu village aho naba bakaja kuri abo bantu twabana baje gusaba nabo bari abantu b'abasore babiri babana abihangayikiye na kumenga batatu bihangayikiye nabo batega utuntu tw'abantu batatu ntitubwire icyo tubamariye nyatwana rero baramenyana tukaza turaza gusaba bagerageza kubaga agakombe ibintu nk'ibyo bakongera bakaja ahantu hitwa kwa komanda. Kwanza hari kwa komanda siko hitwa ku biro byo kwa komanda kugira barabe ko boronka ama bracelet cyangwa boronka ama kade mugabo ntibyari gukunda. Abo bana babiri rero bantera ikigongo ndabatora ndabishira mu nzu ndabagirira neza mbere ndanagerageza nguri kade y'abantu bane izohora yitwa ko ari iri kiyafasha abo bana. Hageraho rero ba bana tumu narabashinze no mu mashuri hageraho ba bana bipfuza bumva ko iwabo muri kamara magambo ngo niyo baba umwe yitwa ndoro kugize undi yitwa wizeye n'ubu nama ndabashakisha gusa ndazaho bari n'abantu babagabo bafise n'abana. Hanyuma nyabana ndabashira mu ishure bariga umwe yiga mu wa kabiri wundi atangura mu wa mbere bazi ubwenge cyane ku ishuri. Hanyuma hageraho bumva ko iwabo muri kamara magambo habonetse amahoro atantambara ikihari barangira ati rero waradufashije watubereye umubyeyi ariko iwacu amahoro yaraje ababyeyi bacu bameze neza baracyariho turashaka gutaha dusubira iwacu. Hanyuma sinari kubabuza gutaha kandi numva ngo ababyeyi babo boba bakihari cya ndababwira okay ndabaha amafaranga ndabagurira n'imbata ndababwira ati nimwagera muhira muzozorore muzobandanye ishuri. Gusa naje kumenya inkuru akari gatoya kitwa Wizeye kageze muhira kasanze mama na papa barapfuye ariko nyene nuko byagenze. Gusa ni ngaho nari natoye bamarayika rero harageze igihe baragiye nibereye mu nkambi jewe n'umwana wanje niho abo bantu bashatse kumpohotera bashaka kunyica baje iyo nama harimo n'uwo musore. Uwo musore ati amaraso ya Zipora kweri ujya mubyeyi yaraziriki arahigisha ubugi ubwo aribwo bwose yondokora mugakabona ko kubimbwira bitaza koroha acaca ku mugabo yitwa Gipara yari umukuru wa wi broke nabako aramubwira ati burya rero ngaha kwibarabara iwawe uyu munsi baraza kuhica umuntu ati najya kwibarabara kwa ndaka baraza kuhica ujya muhana wo kwa Rukera ati nari ya kwibarabara rya 20 baraza kuhica ku mujyango wo kwa Busiko ati rero muze kuraba neza ati abo bantu murabe ngene mubaburira tariko jewe shatse kukubwira kuko maraso ya Zipora yozompa mara imbere y'Imana. Basi rero nyamusore urumva acara mwihanikiriza ati ntuzobivuge kuko ahandi turabona umukuru w'umugwi w'abasirikare yaciye yihanikiriza uwo musore yari yimubwiye ibijyanye na Pawulo ati ntiyagire n'umwe uza kubwira yuko wabimbariye ribibanga rya kuko kwari kugira kingira ubuzima bw'umwishwa wa Pawulo ntaze gupfa. Nuko uwo mubarozi wanjye wo kwibarabara yabwiye uwo musore ati wowe ugenze kuja muri bo ibyose ibyo bakora byose kuba uri kumwe nabo ati bisigaye jewe naza kubyimenyera kandi Zipora ntacyaza kuba ati nabo bandi ntacyo baza kuba ati sawa ntahe yezu rero bacanye mo kabiri bamwe bagiye kuri ku ruhande rwa Pawulo abandi baracyakomeza kuraramika ko atazuka nizo waba ariko bana b'Imana hana navuze ko twateba izuka ririho rizobaho kandi abadakorera Imana bazoja mu muriro abakoreye Imana bazoja mu ijuru. Nuba bapfuye bari mu byaha baraja mu muriro baja ahantu bababaye ku munsi w'izuka twese tuzoja imbere y'Imana imbere ya Yesu Kristu ariko abapfuye nabi baraja mu mubabaro abapfuye neza baraja muri paratizo bara ahantu neza abakorera Imana tuzozuka cyangwa bazozuka aho yeza zo kubitira inzamba abapfuye bizeye bazohindurwa tuduge mu ijuru tubahe Imana dukorera Imana tugifise ubuzima bwo gukorera Imana ngaha mu isi. Turabandanya icyenda haravuga ngo induru ijya hejuru bamwe mu banditsi bo mu mugwi w'abafarizayo barahaguruka barasemerera bati nta kibi cy'uwo muntu ninde azi ko umutima umutima canke umumarayika atoba yamubonekeye. Bamwe rero bati abafarizayo bamwe bagiye kuri Pawulo abandi ntibari kubyemera, bamwe ati nta kiri cyiwe ibyo ari karavuga n'ukuri. None wosanga mutima mweranda yamubonekeye, wosanga umumarayika yamubonekeye. Rero bana b'Imana, urumva hari abantu n'uyu munsi batemera ko haba abamarayika babaho, hari abatemera ko mutima mweranda babaho, hari n'abatemera ku Imana nabaho, hari n'abatemera ko iryo zuka rizoba, ariko bizoba n'ukuri. Noneho ubu ndi ndayemunda ibizi neza ibya Yesu Kristo irazi neza. Ariko bana b'Imana, kuki abantu tudashaka gutahura? Iyo tubona abantu benshi bemeza ko babonanye na shitani baji kuzimu, cyangwa ukabona uri umuntu usenga ukabona umuntu araje ati nsengera ndagowe ndahangayitse bimeze uko bimeze uko, babonanye jewe nama mbonana n'abantu bavuga ko baji kuzimu babonanye na Satani. Kandi usibye n'ibyo, n'Imana yamimishurira abantu bagenda kwa Satani. Rero bana b'Imana, dukwiye kuraba ibintu biri muri iki gihe. Umuntu agatunga ruko yishe mwene wabo cyane nyina cyangwa se kugira agere ku butunzi yumve ko akomeye mu isi. Ukomeye mu isi mu myaka 10 cyane. None Satani arakubeshesha n'ubwo butunzi bwiwe, ugasanga nta n'umwaka umaze. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Abenshi bari kugwa muri icyo cyobo kandi babona nk'uku. Abandi ba nukabona ibyo mugenza watunze cyangwa ari karapanda ku munota ngucyo bicikira. Rero bamwe bati uko biri kose Pawulo ari mukuri, nabugiwa umumarayika yaba yamubonekeye. Abamarayika n'uyu munsi barabonekera abantu, abamarayika umumarayika. Kandi hari n'igihe umuntu aza Imana imukoresha nk'umumarayika, mugabo ndiko ndavuga abamarayika bo mu ijuru babonekera abantu. Ni bake babonaho bamarayika, ariko nanje ndimo. Jewe nabonye umumarayika ngwaye kanseri imereye nabi, abakurikiranye intaye yanje barabizi. Rero Imana yo mu ijuru iduha gutabura neza, dufate umurongo mwiza, ntituze tuje muri mahonero muri Gihonoro. Kandi twarumvise Pawulo yitanze akemera akabishingira nawe bariko baramutoteza. Rero odi ibaye ndende twagira tugere ku icumi, ariko nta kibazo, nibyaba ngombwa tuzohagaruka ko amajambo makuru ndumva tuyazirikanye. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuminahaza.